Kitawana lego diwa manyona tumetichna Mane nyasaye notieko pogo na morgo pinte Sikikora tingo diwa thonger kadema kanyo Pinye lija nyakwaro tieno mano chief moloyo chife Ni banjo kan gi mor jagem katomo Kiluanga mundo malo yo kwengu dala girwak mamalo Kite pimo gapolo dokta jasembo ya otietonge Nuchawaro sana kangato penjani jomi werogi Toke magimi koso en chung Nadwako ningi oromo Lwenja nifa mose soyo uwegiti Mos na joni Upong sinia markuja FC Wala mungu kende Wala neni samo moni angeboche Duki ya ochwe onger Mera kinyi nyami ntabitha ilito nyimba gikwe.